this kind of system is very easy to feed the birds, and they enjoy it. Hapa jogoo huwa ni kubwa kubwa za rainbow rooster, so unawekea nafasi kubwa kidogo waweze kutisha kichwa ndio waweze kula.